E mahi tahi ana a Oranga Tamariki me etahi iwi o Te Tai Tokerau, ki te āwhina me te tautoko i ngā tamariki me ngā whānau o te rohe. Mō te roa ngātū kia whakarongoa ki tātou kia Regan Paranihi.
E pōhiri ana ngā iwi o Te Tai Tokerau i tēnei mana nui kua tau ki runga i a rātou.
By Māori, for Māori, with Māori. I te mutunga ki hore kautua tui tērā.
Kua tai ki te wā kia paroni ai ngā whakaritenga.
We have a tighter relationship to ensure that the trust, the honesty, but also the robust conversations we have with our providers and our partners and iwi Māori are at the forefront of what we do.
It's taken some tragic events to happen for us to highlight the need for change.
Kua whai wāhi Te Tai Tokerau kia whāngai atu i ngā pūnaha ki ngā hapori.
There has been a huge push to transition services out to Māori, to iwi Māori.
We know where the need is, and they are more, I suppose, willing to talk to us as whānau. They don't see us as a provider, because that's the relationship that we have with a lot of our whānau. That's the advantage that we have as Māori providers.
He waka e ki anei e Stokes, ka mōnehu i ngā tā mītanga o nehe e wātea ai te ara ki anamata.
Ko tere atu te tai o Tūkino, ki watatu Tai Tamariki, ko pari mai te tai o Hauora, e matatua no tēnei waka e kauhoi, e karawhiua ki tōna muturanga.
Engari, me pēhia e taurima i enei whānau, kei raro i te maru o te krauna.
To provide a total wraparound servicing for whānau. So we become the resource for our whānau to access it when and if needed to.
Mā tēnei hononga motuhake e hāpai ake ai ngā whānau i roto i te hapori. Regan Paranihi, te karere.